Ukulele. Ukulele.
Ukulele. Ukulele. Examples of ukulele. Wait a minute, isn't ukulele spelled UKU?